Sasa
kwa rayakwa. Sasa mhlambe ufa microwave.
Microwave. Hm? Zaikiba ndiyo. Musa hlala phansi. Ditheza hlala phansi.
Fake you're not in for Batele in Kuganga. Behind it was Ramble. Who's a jabbing funage and amuti? Genzalum Sabins in Gilletis tunes, Lady Kai. The man the yellow cock was a watching at Mina. Look at an exam. Get his tomb. Susie London, you want to mosh a young kid to Majuana. Uma wakho uyoko kamadolo anxeka afuna umsebenzi kumkhulu wakho uyayibona le nto
yeah kodwa kubi kangaka ba
hayi kubi mfana wami hayi kubi yasinda futhi uthi yonke ingizwe ukubhlunga phakathi ukuthi njengenhloko yalo muzi sekuyimina manje ohleli la endlini manje uma wakho sekuyena manje uyafukuza uyafukuza uma wakho futhi nalendlela futhi umkhulu wakho abuya khu bengijjala mina ukuthi leli ithenda mangilithola imali like ayongena njengothela wayela wayibona le nto
yeah bengasukuthi bazokuphuca ithenda yeah ake kube kulindele lokho
Angizoyilungisa mfana wami ngizoyilungisa mina lento.
Hayi nyazi baba. Nyazi ukuthi uzoskipa kule nkinga sikuya.
Angizona sihluleke. Ebhayi ngizoyilungisa. Uzobona wena. Ngizonikhipha mina ku lo mgodi mina enginifake kuona.
Nyazi baba.
Ngiyafunga ngiyagumela. Hayi. I don't know what I'm doing. I'm going
to go to
the house.